varın baraj yolu. Baraj yolu iller bak.
Wake up. I need to ask you something.
Oh, what's up?
You left your phone unlocked. Who's Stephanie?
Stephanie? I don't know.
Well, then why are you sending your pictures of your...
Ow!
Fucking stepson.
I don't know what that way look like. Bitch, I can't even spell myself. You got me mistaken with your mother, huh?
Put your number two in the air. If you didn't, you're doing them.
Oh!
Three baseball trick shots. Wait.
Oh! Captain, who goes here?
Guess what? Fuck you, that's what.
10,000 years of evolution and this. Pathetic.
Oh, yeah? Huh? Well, who's in the cage, bitch? Hey, Gator. Huh? Yeah, that's right. Yeah, get back into that water where you belong.
Hey, Bear, I don't want to have to tell you again. Get the hell out of here, all right? Get out of here, you son of a bitch. Get out of here.
Deep off the sea, restless and wild, game with the ray.
Are now numb nuts.
You know who my father is?
What? Mother didn't tell you? Mother didn't tell you?
Oh my
You're coming home with me.
What? Sorry, just quickly. What if it's...
da 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 da